Ahe, na umukana kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah. Namhla ta khayela loko Mr. Post na Psychology no kahle ka risovola ku jika-jikisa ben Mayengani tshuka. Yeah. So Psychology ka sokora namhla ra 28 April ifika angena live even then afika avula leswi.
Mina basiketelwa hina ngweni ka nwina. Xigaza ita tsama xiri xigaza ende xigaza. Xita tsama ka xi amahlweni nyama ya beef ya tatiwa swinene na Easter ya tatiwa swinene na September ka tatiwa swinene na December la ka ma Christmas ta ka ku dyiwa beef xilo loko xi ri na beef andeni that's why minkarhi wo tala loko ndliwa mitlangu ya serious loko kumeke nga
ya as you have heard mi titwini ta n'wina tindleve kwalani psychology mi fika kombisa ku beef ya ku continue-wini lero kahlekahle beni Mayengani kahlekahle yi ta ze yi n'wi dlaya kunene beef lembe leri because esamitambe as you've heard va ta ku ta kha ku ri karhi ku huma album ya munhu wo karhi kwale ka nghala se records most probably DJ Gift or Mpanyas if maybe na yi ta ra ka ti nghenisa because I don't think va ta humesa beef ka album ya Mamonde Roger and then of course for December nakona ku ta ku na album ya Mr. Post of course li very very li beef na swi tiva a swi tiva no so Ben Mayengani ta humesa album hina this year ni ri ta humesa hina hi August so loko a humesa after loko Ben Mayengani humesa album a ta n'wi yimela ni sure ma yingiseriwa hi tiyini after ma yingiserini ma ta fika ma n'wi tlhava hi beef leswi nga ta kha swi humelela ma yivona nyana so swi nga ta kha swi humelela ha beef ya lembe ri ta chavisa and na yona Ben Mayengani i ri ku vanitlhontlheni as you've seen on my previous video so ni fika ni kombisa of course la kha kombisa ku Mr. Post i dibiwoi so beef ya kona a ni ti ku i ta yimela na like no ti ri ku vuyeni like Ben Mayengani a reds maybe ta swi kota ku va a lwa na vona but I think yi na ta some backup so A reds ta voni swo ko vani ku tlhe ku na album ya sikiza ni leswi hlawusekile swi ta pfumela ka fika beef ka xo se swa ku na xi ta kha xi nghenisiwa ka beef loko swo fika xi pfumela ku Ben Mayengani beef ka album ya xo so a reds leswi nga ta swi kha swi ndleka ni na ku update sweswo ku Ben Mayengani mi ri va ra n'wi tlhava hi September ma n'wi tlhava hi December so ma ta tlhe ma hamba ma n'wi tlhava na hi Easter so ma ta hamba ma n'wi tlhava ka nharhu beef each and every year imagine i Good Friday beef hi September beef hi December beef
Mana mana mana